Hello everyone. Yeah, nze Nalongo Nalubaale. Nga bwe nabasuubiza omulundi oguwedde, mu kwezuula twagamba tugenda kutunuulira butya bwe tuzimba amaanyi gaffe ag'omunda nga tulina kusooka kweggyako endowooza zino eziri negative, ezireeta negative mentalities and patterns mu bulamu bwaffe ne biba nga byattractinga ebintu ebikyamu gye tuli. Nga mu byo tugenda kutandika ne resentment. Obukyayi eri abantu abalala. Obukyayi gye tuli. Omuntu ne weekyawa. Nabagamba nti ensi eno bwe yali etondebwa, yatondebwa mu bulongo. Era nga mu bulongo obwo mwe muli ekitangaala n'enzikiza. Ekitangaala kifiidinga ku bitangaala era kireeta kitangaala. Ekizikiza kifiidinga ku kizikiza era kijja na kizikiza. Kati gwe bw'oba olina obukyayi mu ggwe, sooka weebuuza obukyayi buva ku ki? Bw'oba weekyawa, lwaki weekyawa? Katusooke tunuulire ensonga lwaki wakyawa abalala. Wakyawa abalala kubanga balina bye baakukola ebikyamu. Yali muka kitaawo n'akuyisa bubi, teyakwagala n'akutuntuza, n'akumma emmere n'akukola buli kimu omuntu ky'asobola okukola munne nga kibi ddala, n'akusuza ebweru, n'akusuza n'embwa, n'akusuza mu kiyumba ky'enkoko. Butuufu n'akuyisa bubi nnyo. N'ekyo kyali mu byayita. Essaawa eno osobodde okumalako, ofunye omulimu, olina amaka, lwaki weekuumiramu obukyayi obwo? Lwaki weekuumiramu obukyayi obwo? Kati n'otuuka ekiseera naawe ne weekyawa. Ne weekyawa olw'okuba waliyo abantu abatakwagala. Bakugamba nti ofaanana bubi, tosobola, tolina ky'osobola kukola, oli munafu, wakula bubi, obafaananira bubi, kati naawe ne weekyawa mbu olw'okuba bo tebakwagala. Nabagamba ekisinga okunafuya emibiri gyaffe, ekisinga okutunafuya ffe ng'abantu, kisinga kuva munda mu ffe. So si abalala kye bakola ki? So si abalala kye batulowoozaako? Gwe weeyagale, vva ku byabali. Kubanga ti buli lw'oweekyawa, buli lw'obaako b'okyaye, osembeza amaanyi ag'ekizikiza gy'oli. Amaanyi ag'ekizikiza gajja n'obuzibu bwagwo. Obukyayi n'amaanyi ag'ekizikiza agatambulira mu bukyayi gafiidinga ku ggwe ng'omuntu. Gagenda kulya nga bwe twagamba nti buli kye tuyingiza kifuluma. Bw'onooyingiza obukyayi mu mutima gwo olw'ensonga gugwe z'owa, ogenda kufundikira nga weetaddeko kansa. Alyoka akulye bakugambye ya spreadinga bukyayi bwe bukulya bukuva kumu. Olina gwe wakyawa n'otuuka ekisa n'okwerabira ne weerabira. Naye nga mu nkyawa gye wamukyawa mukyali so intense nti kyasensera mu ggwe. Jjukira twagamba buli ekifuluma kirina okuyingira ate buli ekiyingira kirina okufuluma. Kati bugenda kufuluma nga bulwadde. Kiki kye tukola? Ebyo birimu byayita. Birimu byayita tubyesonyiwe. Oba wamukyawa fayini wamukyawa. Kati kite, tomuwerekerezaako firingi eri ey'obukyayi. Obuzibu tebuli mu njogera nti gundi mukyayi. Wazira the way you feel about it. Webuzibu empulira gy'owuliramu gye kiri. Weewali obuzibu. Kati gwe tokiteekako feeling. Gwe manya kimu namukyawa full stop. Tokiteeka munda mutima kutandika kulya that pain eyetuula ku mutima n'owulira ng'obulumi bukuluma olw'okuba wamukyawa ate nga wali omwagala nnyo. Jjukira love is equals to hatred. Kati gye wakoma okumwagala gye wakoma okumukyawa. Kaakati obulumi obwo bw'owulira mu ggwe. Kite, genda mu maaso n'obulamu bwo. Kubanga kaakati buno obukyayi bwe weetaddeko egyo misanvu ogitadde mu kkubo lyo gigenda kulemesa emikisa gyo, gigenda kulemesa obulamu bwo. Wabula bite bite bigende nabagamba tula mulungula mulungula obuchayo obo bujewo find a better way of looking at things ebitandika okubira bobulala gamba kale fine chaliwo chaliwo naye kati chagwa kati auna sukawo omanye nti ekyo kyejjeeko kati mu ngeri eyo olutuli mukube tufu and by the way the sooner the better joko mokwangu okukijjawo joko mo obutafuna nnyo buzibu mukyo kijjeeyo nga tekinna kufuukira kirwadde kya lukonvuba era omanye nti gwe mbulamu bwo osazeewo okutambula na ssanyu osazeewo okutambula na mirembe togenda kudda mu bino bintu byakukyawa kyawa bantu na buli kimu kati mu ngeri eyo ekyo bwona oba okijjeewo ojja kulabanga naawe otandise okuwewuka mu bulamu bwo ng'obuzito obubadde weetisse bukuvaako olwo n'amaanyi gano ag'ekitangaala gaba gangwirwa okujja gy'oli kubanga weerongoosezza bannaalonga ebyo bye tukola kulongoosa bantu kulongoosa bigaanye kale n'ekyo nakyo tukirongoosezza mwebale nnyo.